For minor product, o 2x mdibanzeno 8, umpinaphina ngo 2x uthabatha o 8. Ngoko ke si multiply okanye siphindaphinda i-binomials ezi-2, so ungayuza i-foil okanye ungasebenzisa i-distributive property. I-point yale problem leyana kukubona ukubana uyayijonga na okanye uyayiqonda i-pattern apha. Singenza umzekelo sithi sino-a plus b, simphindaphinda ngo-a sithabathe ob. A ngo 2x, then sibe no 8 ngo b, sibe no 2x sithabathe 8. A plus b, a minus b. And sifuna ukuyenza apha, sifuna uphindaphinda izinto sibone uba kwenzeka ntoni xa sinale pattern, okanye masiyiplot sizobona uba izojoya kanjani apha. Singadistributha u-a u-a umdibanise no-b, u-a no-b ku-a sidistributhe naku-b. Singayenza nangale problem apha xa sinoyisolva ngohlobo. Sifuna ukujonga i-pattern kodwa apha ke u-a plus b simphindaphinde ngo-a, a mphindaphinde ngo-a plus b, yilaa nto uyiphindaphinde ngaleya. A plus b umphindaphinde ngo-negative b, ngo-negative b umphindaphinde ngo-a umdibanise ngo-b. So i-distributive property leyo. Ngoko ke singaphinda siyenze okwesibini sithi u-a simphindaphinde ngo-a siphinde simphindaphinde ngo-b. U-a squared u-a umphindaphinde ngo-a umdibanise u-a umphindaphinde ngo-b ngo-ab. Ngoko ke singajonga u-negative b, u-negative b umphindaphinda ngo-a ngo-negative b ab. U-negative b negative b iyafana, u-negative b umphindaphinda ngo-b ngo-negative b, b squared, negative b squared. Loo nto isimplify kanjani ke, u-ab no-ab ziyacancellation, ab no-negative ab. Ngoko ke sishiyeke no-a squared sithabathe u-b squared. I-pattern ke apha singathi okanye u-a plus b times a minus b uzawuba ngu-a squared minus b squared. Sino-a plus b simphindaphinda ngo-a minus b, le product izawuba ngu-a squared 2x squared sithabathe u-b squared u-a squared. U-2x squared iyafana no 2 squared, so ngathi ngu-4x squared. Si-subtract okanye sithabathe u-b u-16 uzawuba ngu-negative 64.